Jabe esephumileke iTop6 okungesithathu kuma Top6 alokhe ephumile emva kwamasontshona okuye Top6 yakhuphuka nezakho sibone inkunzi okungumcimbi ohlelwe ungelo OV. Lo mcimbi uzoba ngomhla ka 29 April kuwumgqibelo esontweni lokugcina lika April 2023. Le Top6 ilandela iTop6 eyikade iphume ngomhla ka 20 March. Abantu abaningi bashaya amakhala ke ngale Top6 ephume njengamanje njengoba ibuya inkomishi sephendukile, abanye abayethembi bathi iTop6 engasiyo le eyingamanga lapha ey'nkundleni zokuxhumana lapho khona leli bhomu lale Top6 idedelewe khona. Kungani na abantu bephikisana ukuthi le Top6 ingamanga? Nathi impendulo. Kungenxa yokuthi since yaqala umenyezelwa le khuphuka nezakho sibone inkunzi ukuthi sekungaqalwa sebengaqala abantu bavote bavotele amaqhawe abo ngokutheka ithikithi elibhalwe igama leqhawe lakho olivotelayo. Umuntu okuthengwa ithikithi elibhalwe igama lakhe kakhulu uyena owinayo noma uyena ohamba phambili kunezinye. So iTop6 le alokhu ephume iwona aveza ukuthi ubani osazihola phambili. Ekuqaleni kwayo ke le Top6 kumenyezelwa kwayo okokuqala igcwele lesho umthandazo wamanqele behleli number 1 waphinde wabuya ngomhla ka 20 March futhi kuyona le Top6 umthandazo ngisho umfo wamanqele ehleli kuyena unumber 1 elandelwa ukuza endlamlenze umfo kaPongose kwiTop6 yokuqala nakwiTop6 yesibili. Le Top6 yamanje ke iphume ngomhla ka 27 March iyona eshayisa amakhala ngenxa yokuthi izinto zijikile lapho kunombolo 1 nonombolo 2 sehle njalo ke sizifike kunumber 6. Kwaziseke into eyenza ukuthi izinto zijike noma iy'nkomishi ziphenduke kungenxa yokuthi unumber 1 nonumber 2 okuyibona ngempela abantu abaqoqodana amakhanda kuphendukile. Unombolo 1 wasesiqaleni kule Top6 ebiphi umhla ka 20 March usehlele kunombolo 2 kanti unombolo 2 wethu wokuqala le ma-top 10 Top6 ebade sinawo okudlule usehleli kunombolo 1 okukhuza indlamlenze umfo kaMpongosi kunombolo 2 alandelwa igconeshi umthandeni umfo kaManqele kunombolo 3 kube uPotsi Commando ufana kaMangobese kunombolo 4 kuhleli usiphele ithwasa ithole lendida ufana kaGcwensa kunombolo 5 kuhleli uBheki Honga kwezika mjikijelwa kanti kunombolo 6 sekuhleli yena lapha ithwasa lekhansela. Kanti mesibheka iTop6 ebesina ngomhla ka 20 March 2023 ibimi kanje kunombolo 1 behlele umthandeni Gqumelisha umfoko amanqele kanti kunombolo 2 behlele ukhuza indlamlenze umfoko kaPongosi kanti kunombolo 3 behlele yena uPotso iCommander umfana kaMangobese kunombolo 4 bekuhleli lapha uBheki Honga umfana kaMjikijelwa kwezika Mjikijelwa kanti kunombolo 5 bekuhleli inkosi yamagcokama kunombolo 6 bekuhleli uGatsheni igagulu lasopho ngolo. Injalo ke into laphana kwiTop6 esinayo kumhla ka 27 March. So mbukeli ngasekhaya sifisa ukwazike ukuthi ngabe wena uyakholelwa yini kulo Top6 njengoba abantu bethi ingamanga eyangempela isagodliwa ikakaphumu. Kwasise phela le Top6 esinayo namhlanje ayiphumanga ephejini lika ngelofile kade sigaqale khona besibheke khona uma ngabe isiphumile iphume ekamumva yize isiputshukile. Yebo nakungelo uvi iphuma imka njengoba simemeza nje unombolo 1 uyena unokhuza indlamlenze umfo kaMpongosi unombolo 2 ilona igcwamelisha umthandazo umfo kaManqele unombolo 3 iCommander uPotso umfana kaMangobese kanti kunombolo 4 usiphele Gcwensa itholele ndidane kunombolo 5 uBheki Honga wezika Mjikijelwa kanti unombolo 6 ilona ithwasela ikhansela ahleka hodwa ke ama Blue Nation kwazise kunombolo 1 ayamqabuka. Siyathemba ukuthi azohlala kona kuze kuyovalwa njengoba izinsuku ngempela seyithothe kakhulu ukuthi le Top i-competition le ivalwe uvota. So siyakuthaza ke balandeli ukuthi thengana amathikithi kusekahle nje ningajahi ukuthi nozinothenga egeyithini ngoba kobe izinto sezimahlakahlakana sekuhlangahlangene. Sheshe nje uzakhele indawo yakho lapha nevoti uzibeke evotini lakho kusekahle ukuthi sisekhona. Awushaye usubscribe, ushaye ulike bese ufaka i-comment section. Siphinde hlangane kumanye amavideo alandelayo.